Midhiero mag oula medo weyo chuny malit kuom oganda ahinya to mago mosewito wedegi. Familia mar Collins Bondo okwamo kod ringre abiriyo mag anyuolane e kar kano ringre ma Chiromo. E kar dak ma Madhare, familia mar Evelyn kod Adoyo pod manyo nyathi kod miyo moro ma pok oyudi nyaka ne oula ywer gi juma ariyo mokalo. Walter Nyambaga miyo ler mar wachni.
Collins Oyego chiedho katang'o lwete kendo pache chiemo e wi pek ma en godo kako nyalo kowo ringre mag anyuolane abiriyo mokwame kar kano ringre ma Chiromo bang' oula ne ywayogi kendo kawo ngimagi.
Nyala onge gi nyala emomiyo asika bedo kakwayo kony. Jok mana taraja ni nyalo konya koro kakony. Kisofa ka yudo coffin, nataraja ni nyalo yudo kata transport at least do bedo masawa. But koro, late to maka te wacho ni kakoro ine wich. Koro detem nang'o ng'e ni wich koselwar to kada mana chien dibayo. Koro chuna chuna na chunga chunga matutegno kaka dhano but en gima tek.
Collins wacho ni pek nyaka mag chulo pesa mag kar kano ringre ene mang'iye. To kod kaka inyalo yudo sanduk mag kano ringre.
Prosmatam one body kaka utere Chiromo one body is 23,000. Transport ya kubeba 7 bodies si kitu rahisi. Kozi gari yenye nilipata ya kwanza kubeba hapa kupeleka ni 65,000.
Mane kar dak mama dhare kanyo. Kumjombe ariyo mokalo. Mama Awino Koyo. Pinyo chamo ka usiku mana etiaora ka manyo nyathine ma ula ulalgo.
Osekao wika chiel, indala ariyo, nyaka negilal. Koro gisebedo kagi wote etiaora, to poko nyago lemu, nyaka sane. Nikech joma notho, ngengi oseyudi, nyathina niye machiegni niye loo e Madhare ka. Enye mapot mane kony madakua maduong, nyathina no e madwaro.
Esechego, bende Judith Anyango. Pod manyo mama ne maneo ulo ywero kanyaka sane poko yudo ndache.
Mamangu amekuwa missing since 24th of April, of which tulikuwa tumeongea naye 23rd. Na government kenye nafanya tu kazi yao ni kuleta chakula, hawakuji kuangalia wenye kwa mito, hawakea wanasema ni 20 people only wenye wamepotea. Na ni watu wengi wamepotea. Tangu mama potee, hii ni wiki ya pili hatujampata na tumemtafuta. Hakuna wenye government imetoa wakuje kwa mito kuangalia watu.
Jodak mama dhare koro kwa jotelo mundo webedo kwa lichien kendo gechwal kony. Mwui njoreni anyola mwui tojogi.
Gimalich maanta kwayo. Ni kanya cyber. Togi kony wamanyo choku nyako mapododong. Eilo. Enlit enkuyo makata kelwa manasawadi.
Wano kwa nwakimbizi wanjo Kenya. Serkalo ngiwa kata kaka wadu wachako foundation. Gige wanodhite, ne kaka wadong. Gigi koro miwa gijo UN, wanwakia kakitedo, kakitedo. Omena newa winje vi usasa. Reji mugongo wasicha newa winje vi usasa. Omera dhako bergi sufri ache, to mana mare.
To baba luongo kane maeni, e karbudho mare. Angomo miyo railo kinyal kata chopo, mondo ne kata kuma wantie.
Ekinde ma familia mathoth pod nikod kwayo makende mondo migi yud sir mar manyo moko kuom jogo molal. Kwayo chwal ne sirikal mondo othinjre oko mar chiwo lwedo mabiro chiwo gino mayoyo pi wang' kuom anyuolago. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Madhare, Nairobi.